Wallah shallah wallah shallah wallah shallah
akala hatu annikine etle hatugala ha
wallah shallah wallah khuta khuta wallah shallah wallah
azu
hu sapala